ebyange byonna bimanyi abalungi n'ababi abalaba n'abalabe bange n'ababalaba ye yatonda byonna yabifuga kabubo bulamu yabupima yalukeseza ne luno kubasiimye mbeera omulamu mukama onkumye nnyo mukama na luno lukedde olunaku lubenga lwadde mbeera mula
Nyambala omusayi gwa Yesu kubalwazi